Waklishazi, some kids, plus 2-5 for my baby, featuring Flavor Ali Kishambra Shambra Fire.
Kigimitwan, eyonge desamani, ingurasa, woy mwagi na jamani. Kigimenge, tendo anumana kmoni, kigimaten, tuanga mavia tu. Itama, siri siri tatu nasi, kiatami, siri siri tatu nisi.
Kina mangul, kingi legi sitera.